twashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI Karim Khan asaba umucamanza w'iyo sentare kumusinyira impapuro zo guta muri yompi abategetsi bakuru ba Israel barimwo umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu.
I can also confirm today.
Nana kwemeza kandi ko uyu munsi nshingiye kumenyetso byakusanyijwe bikanasuzumwa n'ibiro byanjye. Mfite impamvu zifatika zo kwemera ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu na Minisitiri w'Ingabo w'icyo gihugu Yoav Gallant bagize uruhare mu byaha mpuzamahanga.
Uyu ni Karim Khan, umushikiriza manza mukuru wa CPI. Muri make kandi mu yanditse afitiye harimwo aya Irani yarayitoye ikiziga cya President Ebrahim Rais n'abandi bategetsi bari kumwe muri kajugujugu yagize insanganya kwa Mungu. Perezida wa Kenya nawe azobanana na Perezida wa Amerika Joe Biden mu kwa kane w'inondwi. Urugendo hagiye gukorera ngaha muri Amerika ruzovugirwamo ahanini umugambi wo kurungika inteko muri Haiti. Donido ni mukanya. Reka rero amakuru yacu tuyatangurane na mugenzi wacu Fidel Niyongabo atubwira agezweho ijya nino ku isi.
Urakoze Diane. Amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye duhere kuri Iran, aho kuri uyu wa kabiri Iran igirisha urugendo rw'umubabaro rwo gushingura Perezida Ibrahim Raisi n'abandi bategetsi bakomeye bahitanywe n'isanganya y'indege ya kajugujugu. Urugendo rw'umubabaro ruza kuba mu gisagara cya Tabriz kiri mu ntara ya Azerbaijan iri mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu. Mu mpera z'umunsi biziga byabo bizakujanwa n'indege mu isagara cya Qom kirimwo kimwe mu bibanza bihezagiye aho Raisi yize amashure. Mu nyuma yaho ibiziga byabo bizojanwa ku mugwa mukuru wa Iran Tehran, aho bitegekanijwe ko umuyobozi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ayobora ibisabisho byo kubasabira. Ku munsi wa kane Ibrahim Raisi azojanwa mu gisagara ciwe c'amavuko ca Mashhad, aho azoshingurwa mu kibanza gihezagiye citwa Imam Reza. Raisi ni umuprezida agira ubumunani wa Iran kuva habaye revolution ya Kiislam mu mwaka w'1979. Inyuma y'igikorwa co kurondera Perezida Ibrahim Raisi n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire Amir Abdollahian n'abandi bategetsi bakomeye ba leta cabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana urangiye, vyatangajwe ko bose bitavye Imana mu gitondo co kuri uyu wa mbere. Bisunzwe ibwirizwa nshingiro rya Iran cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Mohammad Mokhber niwe azorangura amabanga ya Perezida mu kurindira amatora azoba mu kiringo c'imisi 50. Tukivuga kuri Iran, ejo ku munsi wa mbere bagize urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi, barafashe umwanya w'agacerere mu ntumbero yo kwibuka urupfu rwa Perezida wa Iran Ibrahim Raisi n'abandi bategetsi bakomeye ba leta bahitanywe n'isanganya y'indege ya kajugujugu ku munsi w'Imana urangiye. Uwo mwanya w'agacerere wasabwe n'ibihugu by'Uburusiya, Ubushinwa na Algeria, wafashwe igihe abagize ubwo rwego rwa ONU bari mu nama yari igenewe kwirinda ihiganwa ry'ibigwanisho mu kirere hamwe no kubahiriza umutekano mu kirere. Inyuma y'uko abo bategetsi bafashe umwanya w'agacerere, Izumi Nakamitsu, umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU kubijanye no kugabanya ibigwanisho ku isi, yababwiye ko guha imfashanyo y'ibigwanisho Ukraine byabandanije mu mezi aheze. Yatangaje ko izo mfashanyo zirimo ibigwanisho bikomakomeye, ibimodoka vya burende bikoreshwa ku rugamba, indege z'ingwano, ibibombe hamwe n'ingohontonto. Nakamitsu yatangaje kandi ko hari bihugu biha ibigwanisho Uburusiya. Yafatiye ku makuru avuga ko igisirikare cy'Uburusiya caronse utudege tutagira abadereva bita drone misile zirasa kure insoro hamwe n'ibibombe. Nakamitsu yongeye avuga ko ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho byica bidatora rikwiye guhagarikwa bidatevye kuko bisinzikaza bikomeye abasivile mu kiringo kirekire. Ubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanya kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Antony Blinken ejo kuwa mbere batangaje ko biyamirije bivuye inyuma ivyatangajwe n'umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku bijanye n'imitahe yo guhagarika abategetsi bakomeye ba Israel hamwe n'abo bavuze ko bakora iterabwoba b'umugwi Hamas. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangaje ko biyamirije ingingo imushikiriza amanza mukuru wa Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yo gufata co kime Israel n'umugwi Hamas. Blinken yavuze ko gushira mu mugumwe Israel n'umugwi Hamas ari ibintu biteye isoni. Yatangaje ko Hamas ari umugwi w'iterabwoba wakoze ubwicanyi bugayitse butari bwibonekeze ku Bayahudi kuva igihe c'ubwicanyi bwakozwe n'abanazi kuri bo. Blinken yamenyesheje ko umugwi Hamas ukigize imbohe abanyayisraeli ataco bazira batari bake harimwo abanyamerika. Mu itangazo prezida wa Amerika Joe Biden yashikirije yarunganiye umushikiranganje ajejwe imigenderanire wiwe Anthony Blinken mu kuvuga ko gufata kimwe Israel n'umugwi Hamas ari ibintu bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane. Prezida Biden yavuze ko ingingo y'umushikiriza manza wa Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yo gusabira imitahe iyo gufata abategetsi ba Israel ari ibintu biteye isoni. Yavuze ko udashobora gufata co kimwe Israel n'umugwi Hamas ko hari ubudasa hagati izo mpande zibiri. Prezida Biden yatangaje ko bazokwama bari kumwe na Israel mu kugwanya bari bo bose barondera kugeramira umutekano wayo. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yatangaje ko ingingo ya Sentare mpuzamakungu mpanavyaha atacifasha ahubwo ishobora kugeramira utwigoro turiko turaba tugenewe gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Amasezerano yotuma abagizwe imbohe barekugwa ifashanyo zigenewe abanyapalestina nazo ziyongera. Blinken yavuze ko ari wo mugambi igihugu ciwe kiriko gikora kidahengeshanya kugira gishike ku Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuza mu karere ka Afrika hose ntare nkuru muri Afrika y'Epfo ejo kuwa mbere yaciye urubanza ruvuga ko Jacob Zuma yahoze ari umukuru w'igihugu atemerewe kwitoza amatora yimirije muri ico gihugu kubera ivyaha vyamwagiye. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Oriane itanga ishaka.
Iyo Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yavuze ko igice c'amategeko agenga ibwirizwa shingiro gitemerera Zuma afise imyaka 82 kwitoza kubera yafatiwe igihano c'umunyororo w'ikiringo c'amezi 12. Mu mwaka wa 2021 niho Sentare yo mu gihugu ca Afrika y'Epfo yaciriye Zuma urubanza rwo gufungwa amezi 15 ku caha co kwanka kwitaba ubutungane ku vyaha vya ruswa yagirijwe. Iyo ngingo yimye Zuma uburenganzira bwo kwitoza ku munsi wa gatatu w'indwiza ifashwe kubera ata burenganzira yari afise bwo kunguruza urubanza yaciriwe bwo kuja mu munyororo. Jacob Zuma yahoze ari umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo hagati y'umwaka wa 2009 n'umwaka wa 2018 yamara yahavuye atanga imihoho bivuye kuri ivyo vyaha vya ruswa. Yagarutse muri politiki mu mwaka uheze inyuma yahatanguye umugambwe mushasha yise umkonto wesizwe anegura bikomeye umugambwe ANC uri ku butegetsi. Two kwibutsa ko Zuma yigeze kuyobora umugambwe ANC. Abatari bake babona ko iyo ngingo ishobora gutuma haba icuka kibi muri ico gihugu gisanzwe kiri mu bihe bikomeye vy'amatora.
Urakoze Oriane. Naho prezida wa Kenya William Ruto azobonana na prezida wa Amerika Joe Biden i Washington ku munsi wa kane w'indwi. Ibiganiro hagati yabo bategetsi bombi bizoshimikira ku mugambi w'igihugu cya Kenya wo kuyobora igikorwa gishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyo kurungika inteko mpuzamakungu muri Haiti kugira zigarukane umutekano n'iyubahirizwa ry'amategeko muri icyo gihugu. Abategetsi ba Kenya bemeye kurungika abasirikare 1000 muri Haiti. Yamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomakomeye byo ku isi byatangaje ko atanteko bizorungika muri ico gihugu. Biteze ko umugwi wa mbere w'abapolisi bo muri Kenya bashika ku mugwa mukuru wa Haiti Paul Prince muri iyi ndwi. Prezida wa Kenya William Ruto yarashigikiye ingingo y'igihugu ciwe yo kurungika inteko muri Haiti. Yavuze ko ari igikorwa co gufasha abanyagihugu bo muri Haiti basinzikajwe n'ubukene, uruhagarara rwa politike n'ibiza mu kiringo c'imyaka itari mike. Yamara urubanza rushasha rwashingishijwe mu ndwi heze rufise intumbero yo kwagiriza prezida wa Kenya Ruto ko yihojeje ingingo ya Sentare yo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka yaziririza irungikwa ry'inteko muri Haiti. Iyo Sentare yatangaje ko ingingo ya prezida Ruto iciye kubiri n'amategeko hamwe n'ibwirizwa shingiro. Kuronka amafaranga agenewe igikorwa cyo kurungika inteko mpuzamakungu muri Haiti gishobora kuba ikibazo gikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu gishigikiye cyane irungikwa ry'izo nteko. Leta ya Amerika yemeye gutanga amafaranga arenga imiliyoni 300 amadola kuva uruhagarara muri ico gihugu rwiyongeye haraheze imyaka itari mike. Yamara ibindi bihugu vyari kweze kubijanye no gufasha ico gihugu.
Arakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri no makuru yose yaduteguriye akabaheje kudushikiriza ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Rwanda umukuru w'umugambwe uharanira demokarasi n'ibidukikije Frank Habineza yarayatanze kandidature yo kwiyamamaza mu mwanya w'umukuru w'igihugu matora zo mu kwezi kw'indwi uno mwaka umenyesha makuru wa Trasumta Kabuyi yadutegura ino nkuru
Depute Frank Habineza abayi wa kabiri watanze inyandiko zimwemerera kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka ku cyicaro cya komisiyo y'amatora mu mujyi wa Kigali Habineza yaraherekejwe na bamwe mu barwanashyaka be barimo n'abari baje baturutse mu ntara mu byangombwa bisabwa Habineza yabuzemo bibiri birimo icyemezo kigaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu n'ibaruwa yandikiwe komisiyo y'amatora isaba kuba umukandida Habineza bigeze kugira ubwenegihugu bwa Suwede yabwiye komisiyo y'amatora ko yari yaraburekuye mu mwaka wa 2017 bityo ko atumvaga indi mpamvu yo kongera gutanga icyangombwa kuri komisiyo y'amatora icyangombwa kigomba gutangwa igihe cyose umukandida yiyamamaza Prezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Madame Oda Gasinzigwa yasabye Frank Habineza kwihutira kubitanga mu gihe cyose azaba ataratangazwa urutonde ndakuka rw'abemerewe guhatana iki cyangombwa gitangwa n'abashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu cya Suwede kandi ko bakimuhaye mu mwaka w'2017 nyuma yo gutanga ibyangombwa Frank Habineza yabwitangazamakuru ko afite icyizere cyo kuzatsinda amatora kuri iyi nshuro
aya matora tugiye kujyamo ya 2024 twafitemo icyizere kinini cyane kurusha aya 2017 kubera ko cyagiye twagiye mu ari amatora tumaze imyaka ine gusa ishaka rimaze kwemerwa ubu tumaze imyaka mu by'ukuri irenze 10 tukumva yuko twamaze kwiyubaka dufite inzego z'urubyiruko kuva ku karere ku ntara ku rwego rw'igihugu dufite inzego z'abagore tumva ko ari imbaraga zitandukanye nizo twa dufite 2017 2017 twagiye matora tutari no mu nzego za leta ariko nko mu 2018 twagiye matora y'abadepute turatsinda tuba tukabona tubona 5% y'amaji y'abaturage tujya mu nteko y'amategeko tukafite abadepute babiri ndetse na nyuma yaho twagiye no muri senate tujya no mu senateri
uyu mudepute yasobanuye ibyo azibandaho namara gutorwa birimo ikigendanye no kubana neza n'amahanga
icyo dushize imbere ni ukugira igihugu cyiza kurushaho aho twihaza mu biribwa buri munyarwanda wese akaba afite ibiryo ku isahani tutagomba kutumiza ibiryo mu mahanga tukaba dufite mu byukuri umutekano usesuye tutatinya kuba twaterwa n'ikindi gihugu ko murabibona ko tuba dufite ibibazo hirya no hino so tukuva yuko tugomba gushyira imbaraga mu bubanyi n'amahanga bwacu ari mu baturanyi ku buryo nta gihugu kigomba gufunga umupaka
ishyaka rihanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party ryongeye kwiyemeza gutanga umukandida waryo mu gihe andarimo n'amazi igihe avutse yamaze gutangaza ko azashyigikira Paul Kagame umukandida wa FPR Inkotanyi ayo arimo ishyaka rya PSD, PN ndetse na PDI Perezida Kagame niwe wabaye wa mbere mu gutanga kandidatire ye akaba yabikoze ku itariki ya 17 z'uku kwezi si ubwa mbere Habineza agiye guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu kuko mu mwaka w'2017 yatsinzwe ku majwi 0.48% urutonde rw'abakandida perezida bemejwe ruzashyirwa ahagaragara tariki ya 14 z'ukwezi gutaha ku rubuga rwa komisiyo y'igihugu y'amatora Asumta Kabuyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Umugambwe uharanira demokarasi n'ibidukikije mu Rwanda watangaje kandi ko watanze abantu 65 bategerezwa kwiyamamariza imyanya y'abadepite muri bo harimo abagore 30 n'abagabo 35 umukuru w'umugambwe uharanira demokarasi n'ibidukikije Frank Habineza avuga ko abakandida ku mwanya w'abadepite bagiye bava mu turere twose tw'igihugu buri karere kagahagararirwa n'umugore n'umugabo kugeza ubu kuba hatanira imyanya y'abadepite komisiyo amatora itangaza ko yamaze kwakira urutonde rw'abakandida rwatanzwe na FPR Inkotanyi urutonde rw'abatanzwe na APL n'urwatanzwe na Green Party ndetse n'abagore 20 bashaka kuzohatanira imyanya 24 igenewe abadepute b'abagore Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuve mu Rwanda tuja mu Burundi ahingaruka mbi ku magara no ku miryango yabihereza inzoga zikaze zitanguye kwibonekeza mu mihinga itandukanye y'u Burundi inkuru Ijwi rya Amerika yateguye ifuce ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye
Abamwe mu badandaza ibinyobwa bya Burarudi mu Burundi barugaye ubunywero kukubona ibyo binyobwa bimaze amezi arenga abiri bitaboneka iruhande y'abo badandaza abihereza ibyo binyobwa nko mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura bavuga ko kwizimya inyota muri kino gihe bitoroshe bagasigura ko aho bakubise ijisho ikinyobwa ca Burarudi bakigura umurengera
je nka jewe nihereza kanyobwa Amstel mugabo Amstel kugira ngo yironke nakabare wo ushobora kujamuka kakironke cyo kinyobwa amuseru wigeze ku 454 hamwe hamwe urumva ko buraseri nta uzi kibazo byaba yarahuye nacyo kugira ngo abanyagihugu tubure ibyo binyobwa
ugeze kumegwa mikuru y'intara z'u Burundi zitandukanye ubona ubunywero bwinshi bwugaye kubera iryo kena ry'ibinyobwa bya Brarudi abadandaza b'ibyo binyobwa bakavuga ko ikena ry'ibyo binyobwa ririko riratuma habakora bahomba
nagahombo kanini kuko turashobora gukora n'ishore ku ngene shobora guhemba abakozi haba namarwaye ugasanga n'ikibazo igikoni biragira ingaruka mbi kuko iyo umuntu aje kugura akabroshete bisaba yuko ari nkana kantu ashobora kunywa kandi ikinyobwa cyose yipfuza apane cyabonye cyacyo cyose
n'iki gihe rero kubera izimvu dusanzwe dukoreramo zisanzwe zizimbye makori ya ubero kumuriha turi ha ubero tukari hana meri mwene impango bene izimpango dusanzwe zinazimbye izimpango zo mwirohero tukuma turiko turariha ku itariki urumva rero n'ikibazo cyose umuntu ariko akorera mu buhombe gusa
ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi turi mu bumanuko bw'u Burundi kukubura ibinyobwa bya Brarudi bari bamenyereye abanywanyi b'iryo hinguriro bihereza muri kino gihe ibinyobwa bikaze nka Sapo Wine n'izindi biri mu macupa tameneka ababa ku mugwa mukuru w'iyo ntara bakavuga ko ibyo binyobwa biri ko bigira ingaruka mbi ku babyihereza
ingaruka mbi ihari nuko abantu usanga ataco bimari itondo ugasanga baragoyagoye kandi ibyo biyobaga babinywa amasaha yose kuko n'akantu umuntu atekera mu mufuka hanyuma ugasanga no gutahaniwa gitaha barambarara mu nzira rero nagahombe kukinywa no ku gihugu no ku muryango wiwe
izo pangara dusaba yuko bose kura kubera zica abantu ku bwinshi ziratwica no kuri kw'Imana kuba
no mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi abahora bihereza Primus ndende canke ngufi amostene ndende canke ngufi n'izindi zihingurwa na Brarudi batandukiriye inzoga ziva hanze y'igihugu zikaze cane
bisanzwe ice baca bihereza Umva ko ari zanduka nyene birirwa baracisha ku marezo sosiyo mu Burundi ko zibangamiye amagara y'abantu ari nka za kiki ari nka za saporo ari nka za savana n'izindi n'izindi ntiriwe ndavu kandi urumva zirabangamiye amagara y'abantu kuko ugerageje kuraba abazihereza urabona ko ubuzima bwabo butifashe neza
no mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi niko kuko ababa ku mugwa mukuru w'iyo ntara bavuga ko ibinyobwa abantu bijukiye byitwa Sapo Wine kike n'izindi bapfa kuzinywa batazi n'ingene zihingurwa
erega nubwo birafise ingaruka mbi ukanyoye konyene kuko bahora ukanwa kwavanze n'urwagwa ariko kuburyo umutima ucu utangura gutera nabi urumva nabyo ne si byiza ukanyoye konyene ko nivyo arabangamiga kubera ibyo bintu tutamenyereye utazi n'ingene izo nzoga zambigwa urumva nazo ne ziratutera ibibazo
abaminuje mu bijanye n'inyifato ho baremeza ko ibyo binyobwa bikaze abantu bihereza kukubura ibiyeri bya Brarudi bifise ingaruka mbi haba ku magara y'ababyihereza no ku miryango yabo Pierre Claver Ndejimana asanzwe akurikiranira hafi abagendana ubumuga bwo mu mutwe atera kama bihereza ibyo binyobwa muri kino gihe kuhagabira
abarengu batize kumenya yuko iyo ibintu bihindutse bateze kujyana n'ihinduka ryaje bakumva yuko ibyo bintu byose biza batamenyereye atari kubyitako ko byitaye ko bigifite ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwabo no ku buzima bw'imiryango yabo ni ukuvuga ngo ngizo nzoga barazinywa bamaze kuzinywa ntibashobora kumenya ngo mbega ndataha mbega abantu bafunguye mbega umugore yayatse ateka inkuba n'ingorane nyinshi bishobora gutuma n'imiryango izamuka
baba bari basanzwe badandaza ibinyobwa bihingurwa na Brarudi baba bahora bihereza ibyo binyobwa nta kindi basaba nuko iryo hinguriro ryotorera umuti ngorane rifise kugira ngo risubire ku murindi ryahorako
Buraseri twoyisaba icyo yokora yuko yokongereza ingufu igakora nkuko yahora kera kugira ngo abanyagihugu tureke kuguma tujuragirika bivanye nuko tuboba turiko turaza kurondera icyo kinyobwa
dusaba yuko bogerageza uko bahora babikora tubera ko amaproduct yose ashobora kuboneka kugira ngo dushobore gutunganiriza uwo ari wese wahora ahurumbira ngaha kuri aka kabari ko ku ntene ashore kubandanya nkuko byahora
uburongozi bwa Brarudi bumenyesha ku rubuga rw'iryo shahamwe kwa kukamuka abanywanyi gatahuritse ariko bakamenyesha ko ikibazo bafise ari ikibazo c'igihugu kijanye n'ikinyaje amafaranga y'agaciro mva makungu ubukene bw'ibinyobwa bya Brarudi mu gihugu hagati bukaba kandi butegwa nuko nabike iryo hinguriro risohoye bica bishogwa mu bihugu bibanyi ari byo Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo hamwe na Tanzania
Ijuki Amerika turabandenge na makuru tuafitie mulika nukanya. Mushikiriza manza mukuru wa senare muzama kunguma na vya CPI Karim Khan asaba umucha manza kumusingira impapuro zo guta muri yombi. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Umushikiranganje ajejwe vya gisirikare Yoav Gallant n'abayobozi batatu mu murwi Hamas ashaka kubagiriza ibyaha by'intambara muri Gaza. Temistokle Mutijima araduha inkuru irambuye.
Mu itangazo yasohoye umushinjacyaha Karim Assad Ahmed Khan akikijwe n'abashinjacyaha bagenzi b'ababiri yavuze ko yashyikirije urugereko rwa mbere ntegura rubanza ku bibera muri Palestina ubusabe bwa manda zo guta muri yombi abategetsi b'izo mpande zombi zihanganye. Ibyaha babakurikiranweho bifatiye ku ntambara irimo kuba muri Gaza kuva mu kwa cumi k'umwaka ushize hagati y'ingabo za Isiraheli n'umutwe wa Hamasi. Ku bategetsi ba Isiraheli umushinjacyaha Khan yagize ati:
I can also confirm today.
Nana kwemeza kandi ko uyu munsi nshingiye kumenyetso byakusanyijwe bikanasuzumwa n'ibiro byanjye. Mfite impamvu zifatika zo kwemera ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu na Minisitiri w'Ingabo w'icyo gihugu Yoav Gallant bagize uruhare mu byaha mpuzamahanga bikurikira byakorewe ku butaka bwa Palestine guhera nibura ku ya munani y'ukwa cumi mu mwaka wa 2023.
Ibyo byaha umushinjacyaha yavuze ko abategetsi ba Isiraheli bakurikiranweho harimo kwicisha abasivili inzara bikozwe nk'intwaro y'intambara, hakaba mu bwicanyi nk'icyaha cy'intambara, kugabankana ibitero ku basivili nk'icyaha cy'intambara, harimo kandi kurimbura imbaga nk'icyaha cyibasira inyokomuntu, hakazamo itoteza n'ibindi bikorwa bitari ibya kimuntu nk'ibyaha byibasira inyokomuntu. Mu bindi byaha umushinjacyaha kandi yavuze ko akurikiranyeho Benjamin Netanyahu na Minisitiri Yoav Gallant harimo guteza ku bwenda umubabaro ndengakamere ku mubiri w'umuntu cyangwa se kumukomeretsa bikabije. Umushinjacyaha Karim Khan yavuze ko mu bimenyetso ibiro bye byakusanyije kuri ibi byaha harimo ibiganiro byagiranye n'abarokotse ibi byaha ndetse n'ababyiboneye bikorwa. Hari kandi amashusho y'umwimerere, amafoto n'amajwi. Hakabamo amashusho yafashwe n'ibyogajuru satellite ndetse n'inyandiko mvugo z'itsinda rya bamwe mu bakekwaho kubigiramo uruhare. Ibyo umushinjacyaha Khan akavuga ko birimo ibigaragaza uko Isiraheli mu buryo bugenderewe kandi bwitondewe yakumiriye abaturage bo mu bice byose bya Gaza kugerwaho n'iby'ibanze umuntu akenera ngo abeho. Ku mutwe wa Hamasi, abategetsi ba umushinjacyaha Karim Khan asabira gutabwa muri yombi ni Yahya Sinawar, umukuru w'uwo mutwe Mohamed Diab Ibrahim al-Masri, umukuru w'ishami rya gisirikare rya Hamasi, na Ismail Haniyeh, umukuru w'ishami rya politiki ry'uyu mutwe. Kuri aba umushinjacyaha Khan yagize ati:
My office submits.
Ibiro byanjye biremeza ko hari impamvu zifatika zo kwemera ko aba bayobozi batatu ba Hamasi bagize uruhare mu byaha byo kwica abasivili b'Abanyayisiraheli mu gitero cyagabwe na Hamasi n'indi mitwe yitwaje intwaro ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu wa 2023, gutwara abantu bunyago hamwe n'ibindi byaha bikubiye mu busabe bwacu.
Ku rutonde rw'ibyaha aba bategetsi ba Hamasi bo bakurikiranweho hazamo kandi kurimbura imbaga nk'icyaha cyibasira inyokomuntu, hakabamo ubwicanyi nk'icyaha cyibasira inyokomuntu, kikaba n'icyo mu ntambara. Hari kandi gusambanya ku gahato n'irindi hohoterwa rishingiye ku gitsina nk'ibyaha byibasira inyokomuntu, bikaba n'ibyo mu ntambara. Hazamo n'iyicarubozo nk'icyaha cyo mu ntambara icyarimwe n'icyibasira inyokomuntu. Ku ruhande rwa Isiraheli, ubutegetsi bwamaganiye kuri byakozwe n'umushinjacyaha Karim Khan ibyo bwise igitero gikomeye kandi cyeruye kigabwe kubagizweho ingaruka n'igitero cya Hamas cyo ku ya 7 no ku bantu 128 bajyanywe bunyago n'uwo mutwe. Mu itangazo yashyize ahagaragara Bwana Israel Katz, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Isiraheli, yagize ati:
Mu gihe abicanyi n'abasambanya ku gahato ba Hamas bakorera abavandimwe bacu ibyaha byibasiye inyokomuntu, umushinjacyaha yashyize Minisitiri w'Intebe na Minisitiri w'Ingabo ba Isiraheli mu gatebo kamwe n'ibikoko bibi bisa nk'abanazi bya Hamasi. Urukozasoni ruzahora rwibukwa mu mateka. Nategetse ko hashyirwaho bidatinze ikigo kidasanzwe muri Minisiteri kirimo inzego zose za kinyamwuga kugira ngo harwanywe icyo cyemezo kigamije mbere na mbere kuboha Isiraheli amaboko no kuyibuza gukoresha uburenganzira bwayo bwo kwirwanaho.
Uyu mutegetsi yongeyeho ko agiye kuvugana n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bikomeye hirya no hino ku isi, akabakangurira kwigomeka kuri icyo cyemezo ndetse bagatangaza ko kabone n'ubwo izo manda zasohorwa batazazishyira mu bikorwa ku bategetsi ba Isiraheli. Ati:
Nta ngufu na nkeya ku isi zizatubuza kugaruza abatwawe bunyago bose no guhirika ubutegetsi bw'iterabwoba bwa Hamas.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yamaganye ibyakozwe n'umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu Anthony Blinken mu itangazo yasohoye yagize ati twamaganye ibyakozwe n'umushinjacyaha byo kugereranya Isiraheli n'umutwe wa Hamasi biteye isoni. Hamasi ni umutwe w'iterabwoba wakoreye Abayahudi ubwicanyi ndengakamere nyuma ya genocide yabakorewe kandi uracyafashe bunyagwa inzira karengane z'abaturage barimo n'Abanyamerika.
Tukiri kuri no nkuru mugenzi wacu Idirwe Mahia bajije umunyamategeko Frank Mwine niba hari amahigwe yo gutamiyo mu mushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu.
Ibibazo byose bituruka ku itariki 7 z'ukwezi kwa 2023 aho umutwe wa Hamasi wateye abantu bari mu myidagaduro barabatwara bamwe baranabica. Ku itariki rero 8 niho bavuga ko Israel nayo yafashe icyemezo cyo kugenda kugira ngo ibohoze abantu bayo. Aho hantu rero niho haturuka iyo byaha Israel imaze kugira gushaka kunayo ikweyo abantu bayo, ivuga ko nabo muri ako kanya bakoze ibyaha bituma abantu bicwa n'inzara, abandi babashyira ahantu bakenerwa kubona ibyangombwa, bakora n'ibyaha by'intambara aho basinyaga ibintu bireba ibikorwa remezo n'ibyo bita ibyaha by'intambara. Urumva rero abo bantu bose bamwe bararegwa ibyaha bakoze ku itariki 8 amande bakaranga ku itariki 7 y'ukwezi kwa 10.
Muri ibi byaha byose Israheli iregwa urabona ari ibyaha bifatika ku buryo urukiko rushobora kwemeza ko ministri w'intebe ndetse na ministri we w'ingabo batabwa muri yo?
Ibyaha mpuzamahanga bifite ibintu bibiri bigenderaho, bigenda kuri politiki bikagendera no ku bimenyetso bikagenda no mategeko. Iyo tugiye mu rwego rw'ibyaha bifatika Isirayeli avuga ko iyo yageragezaga kwirwanaho kuko yaratewe kandi amategeko mpuzamahanga yemererwa kwirwanaho. Iyo ugiye rero kuri Hamasi bo nabo bavuga ko bateye Isirayeli kubera bo amateka nyina bamazemo, bavuga ko bari bafite occupation kuva ko itakorewe batwawe. Ariko iyo urebye ku byaha bya Isirayeli ifite bita defense, defense no kuvuga ngo ifite ibiro kwidefanda ko yirwanaho. Ikibazo cya Hamasi rero ugiye kureba bo niyo bashoje intambara kugira ngo bafite impamvu mategeko ivuga ko tutabiko kuko barabikoze, ariko bo baravuga ngo babikoreye izihe mpamvu. Israel ifite impamvu ivuga ko bo birwanagaho. Bisaba rero ko ubushinjacyaha nkuko bumaze kubisaba ubu rero abacamanza nibo bagiye kureba bavuge bati iyo Israel ivuga ko ibyo byaha yese koko byarakozwe, niba byarakozwe habaye impamvu yo kwirwanaho, iyo se impamvu yo kwirwanaho koko yagendeye mu mategeko. Ibyo rero nibyo bagiye kureba abacamanza nibabona ibyo ubushinjacyaha busaba ari byo bashobora kubitanga cyangwa nibabona atari byo ntibazitange. Banazitanze bishobora kutagira agaciro nk'uko ubundi batangiye kuri Putin cyangwa bazitangiye kuri perezida wa Sudan.
Ariko nubwo nta gaciro abantu bavuga ko izo mpapuro ziba zifite, hari ukuntu bikoma mu nkokora abategetsi bamwe na bamwe, nk'urugero Perezida Putin kuri ubu ngubu hari ibihugu byinshi yikanga kujyamo kubera ubwoba ko ashobora gutabwa muri yombi. Icyo gihe kuri Israheli yo nabo ntibazisanga bari muri icyo kibazo cyo kwikanga kujya mu bihugu runaka?
Birashoboka. Aho bitandukana na gato cyane nuko ibihugu by'Abanyaburayi n'Abanyamerika n'abanywanyi babo usanga bakigiye ko Putin afatwa cyangwa izo mpapuro zitangwa. Wareba Israheli birayere bishobora kuzagorana kuko biramutse binabaye ibihugu bikikije Israheli ni byinshi, wenda Benjamin Netanyahu na n'ikindi abo bashobora kutazajya mu bihugu bikeya ibyo ngibyo bakekwaho ko bishobora kubafata. Ariko nk'uko maze kubivuga n'ubundi bituma umuntu mukoma mu nkokora.
Iki cyemezo kivuze iki kuri Benjamin Netanyahu? Kivuze iki ku gihagararo cya Israel ku ruhando mpuzamahanga?
Abayizere cyo nababonye bo iyo habaye ikibazo kireba nk'igihugu bakira hamwe nkumva nubwo haba icyo bita panic kandi nubwo ngo basa nk'abagi bisa nk'aho bigaragaye nk'abafite ubwoba, ariko bo bahura nabo bagiye gukoresha politike bakoresha imvugo afite. Kandi numvise minisitiri w'ingabo avuga ngo nubwo haba icyo ari cyo cyose nta cyababuza kwirwanaho no kurwanya umutwe wa Hamas.
Frank Mwine, umuhanga mu by'amategeko mpuzamahanga ukaba n'umusesenguzi, ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze by'inyange, ndabashimiye n'ijwi ry'Amerika. Murakoze.
Juge Amerika ni nonga haduche duso zira makuri ya chakino gitondo. Mwakoze kudutega bili. Diane ni nahazi no umari kumwe kuri mikro. Nadia Taha yari muhinga bwivyuma. Tuwike banuye. Tuifuriza kubandanya. Mugirumusi mwiza mubanyu.